siyabingelela ke ninonke nibe mabithu alapha ekhaya kwadla mini umthandazi mpumala ngepetri tef. So ngiphethe iphepha la noma ngithi ngiphethe iform, le form leli libhalwa mina ngala libhalwe wena ngala. So plastic leli ifa iwasho eziza kuwe la usuke ukhona khona noma ngawukuphi eSouth Africa ziyefika iwasho. Amanzi, isicitho, into yokuvula into zakho ezivalekile, isigezo, into yenhlanhla for umsebenzi, isigezo sedlozi. So kuningi mbuke okhona ekhaya okuhlukahlukene ongakuthola lapha ekhaya. And then bese kuba nesigodlo-ke ngale la ufike lapho khona, uma ufike la ekhaya ufike khona uhlolelwe. If kumele usizwe uthathwe futhi ufake kwenye indlu uyofuthiswa khona noma ugeziswe. So mbukele khona ekhaya asikho simo esingendlule, ndlela engusho lo sonke isikhathi, usalikho sola elingenasici. Kepha ngokukholwa uNkulunkulu uzokukhanyisela, inhlanhla zakho zizawuvuleka, yonke into efuna kuyenzeka. Ngiphethe into zenhlanhla kuphela phambi kwami njengamanje. Mbukele khona ekhaya noma ngokude engakanani nga-order, phinde funa ufuna ukuhlola lapha ekhaya, ungahlola online 200 mbukele khona ekhaya. Le ekhaya uma uhlola malini 200 rand uma uhlola online ku-video call. Inkosi ibusise, inkosi ikhanyisele. Mbukele khona ekhaya kuse-eli kakhulu ukuthi ungagive up, usengaphela ngemandla. Although nami ngingumthandazi, zikhona iy'nkinga enginazodinga ukuthi ngiyikhulekele or ningikhulekise. Nawe iy'nkinga enginazodinga ukuthi mina ngikhulekise or wena uyikhulekele, ngoba singabantu siyadingana. Ngeyokuthi nakimi impilo seyi-right, angisadingi lutho, angisadingi umuntu empilweni nami, no akhandi kanjalo. Amen. Oke walimala kuzo yindlulisa ngoba ngihlale kunje. Ukuze ube yisotsha kudinga ukuba utrainwe umkhandi zoba yini isotsha. Inkinga eyifile kuzitshela ukuthi bowuciniswa bowukhandi uzokwazi ukuba ufundise iy'ngane zakho, ufundise ihlobo zakho, ufundise abantu ophila nakuthi heyi kwakunesi simo esikanje. Ngiyonje nabomkhulu nabogogo bathi 19 banibani kwakunezimpi abengasifunda amabhunu kwazethinithini into oyizwa ngabo nensizakwazi utshela imindeni ethu ukuthi hey la ngake ngaphila so, engaphila so, engaphila so. Inkosi ibusise kudlamile Mpumalanga epithetif kobesu. Ngithanda kakhulu ngakodwa yonke into oyifunako sokunikeza sihlole online kwenzeke the way ufuna ngakhona. Themba bese uyakholela namhlanje. Ngiphethe ini into ey'nhlanhla ezakho, iy'nhlanhla ziyavuleka. Inkosi ibusise.